What are you saying, Regan? Ba 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 ba.
Ba 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 ba.
What else? What about dada? Dada. 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 Little phlegm. Okay.